Ife akwezi buses pamene tukupitira kukupatsani maulendo abwino kuyambira pa 1 May 2020 sitimaimaso ku Mbowe filling station ku Blantyre timanyamukira pa Old Shire bus lines ndipo kuliongwe kuyambira pa 1 May 2020 tidzinyamukira ndi kutsikira ku Gateway Mokoka nthawi zonyamukira bus ndi apa 7 mawa 1 koloko masana komaso 4 koloko madzulo mukafuna kudziwa zambere taimba ni fone pa nambala izi 086-780-355 Kapena 086-780-356 Crazy Buses Miles of smiles to your destination
Chawango, moni mulandira kuchokera kuno, kuchikumbeni. Ziwenda bwanji zinthu zonse kumeneko. Ndi mbindikiro wanu uja. Kodi kaya mukadalibe mumbindikiro? Kuno ayi ndithu unakanika paja. Amene adapanga mbindikiro kwathu kuno, anali munthu mmodzi yekha. Nda amene anasowa pakatipa. Koma ayi, nayenso zokhangazi wamaliza mbindikiro wake. Zokha ndi makamba nthawi zonse zija kuti taonane kuyamba kalata ayi lero opanda kuwuzani nkhani zokhudza basi za Khweze. Komaso njira ya makono yotumizira katundu kwathu kuno, njira ya Khweze kuria. Mwana wanga uja Goloso akafuna kutumiza katundu wake ndipo akufuna kuti katundu yakafika mwachangu komaso opanda maphokoso amatumiza pa Khweze kuria basi. Pokalandira nawonso walandirawo, ayi ndithu sipakhalanso matatalazi ngati kwinaku, koma ti ayi mudikire kaye ndikuyang'ana dzina lanu muchibuku ichi mundimvetsetse mayina alumu ndi 3000 nde ndikuyang'ana limodzi. Zoona mmaliza lero ku Khweze kuliya kutumiza ndikulandira katundu zimakhala za changu komaso za dongosolo. Nayiyamba nkhani ya mbindikiro, nkhani ya lockdown, ndipo pachanati munthu mmodzi yekha kuno ndamene adachita za mbindikiro, munthu wamkulu kwambiri big man wathu adzadzi ndamene amapanga za mbindikiro basi anasoweratu samafunanso kutsutsana ndi zimene adalengeza zimezomveka ndithu chifukwa ndi bweza anthu tikumafunsa kuti analengeza za mbindikiro koma iwo akuonekabe kuti sakugwiza nazo bwanji zikukhala bwanji. Kungodino kubindikira kwawo kunabutsa zoyankhula zambiri. Anthu anachita magemu awo osiyana-siyana, ukamba nkhani zochuluka za dzadzi. Ayi ayi, akubisala chani, atuluke, atuluka, atuluke. Kwabe ife, monga momwe timakambira muja, chena nacho chikhupiro chonse kuti adzatuluka. Amabisala nkhani yako yona inavuta iyi, pano basa kutuluka tsopano. Kungoti atuluka nthawi yachabe, nthawi imene nkhani yako yonayo ndiye zankirankira kukhodzokera. Ndimadzifunsa kuti kutuluka kumeneku sindiye kuti basi nkhani zako yonazi zathananga. Biga kutuluka, basi titsekulirenso sukulu, ntchito zipitirire. Moyo wathu wayima kwa nthawi yayitali uwu, moyo yambirenso. Anthu akumudzi ife timadzifunsa kuti inde muliri ulipo, ndiwopsa kwambiri. Komana ngati khala chonchi mpaka nalizi. Tikumakhalabe udabwitsika kumudzi kuno kuchikumbeni madziwanso bandefe nkhani zina zake zimakhala zikutijeza kwambiri. Adzadzi achite bwino kutuluka, anthu ananyanya kulankhula zambiri zomunyoza bebe athu mwana wawo kuti heyi iwe kodi iwe maonda ugulitsa awo bwanji ugulitsa chona kapena omangoti ali umu ali umu ngwamphongo koma ngoluma osatisewerowe mukhoza kumutumanso kaba ufa mnyumba zoyandikana nazo. Anthu anachulutsa chipongwe, ndiye pano adzadzi akungofuna kuonetsa kuti alipo. Ndikukhupirira choyamba chimene adzadzi alankhulepo ndikuletsa anyamata kuchita zipolowe. achimwene kwathu kuno simungakhulupirire achimwene zinthu zimene zikuchitika kuno sizinachitike poso ndale za chibwana ndale zosankhana mitundu ndale zodulira na malire kuti apa awasidzaduse ndi ndale za chabe kwa basi ulipo mbado wa chinyamata ena kuno osowa zochita amene akumaona kuti ntchito yabwino imene akhoza kugwira ndiyokhapa anthu kugenda ena ndi miyala basi ndikukhulupirira kuti kubwera kwa adzadzi adzudzula zimenezi chifukwa anyamata awo amene nawonso akunkana thamanga ali duu osakambapo kanthu pa zimenezi zimenezi umapereka chithunzi cholakwika inalipo nthawi imene zidamveka kuti zina mwa nduna zawo zidakumana ndi kugwirizana kuti kuno kukhala ganyafu kuno kukhale zipolowe za nanu anthu ena amve mbebe nkhani imene idamveka tinkaona kuti mwina mwake inali yabodza ndipo akuluakulu watsutsapo ayi ndithu kunali chetechete sanatsutsepo zotsatira zake ndi zipolowe zodi zayamba kufalikira madera ambiri kwathu kuno achinyamata kumaenda takuitika momasuka mapolisa ndikumangoyang'ana koma kuli zii akuluakulu osadzudzulapo zimene zimapereka chithunzithunzi chilakwika kuti mwina atitu zija tinkamva kuti anakhala pansi makambirana zija zinali zoona mwina atu eti zotsatira zake sizimenezi nanga anthu unaona zachitetezo cha mdziko alipo ndithu koma zikachitika zomatemana kuyatsirana galimoto ndi katundu osiyanasiyana sakambapo kanthu kumakhala kuli zii koma kodi ndiye undunawo uli pansi anthu akumudzife timayembekezera kuti munthu otsogolera ntchito zachitetezo kwathu kuno ndiye kuti adzikhala patsogolo kudzudzula anyamata akamakudzulana ndevu koma nawonso abwana owona zachitetezo akakhala chete zimapereka mantha ndithu chifukwa zimadzaoneka ngati nawonso mwina mwake ali nawo mugulu la ziwawazo zikumangokhalabe zotabwiritsa ndi saname ifeyo ubwanda akumudzi kuchikumbeni kuno osazindikira tikumadzifunsa mafunso kuti kodi zachitika bwanji ndi anthu ozindikira awa mpaka nakumakanika kulankhulapo pa ziwawa tsoka ndilo ziwawa zikayambika anthu ena akumakhala kuti anazikonzekera koma atola nkhani akumakhala kuti sanazikonzekere iwo akumachita chodzidzimutsidwa atatankanidwa ndi chinthuwa zithunzi chawo akumakuzindikira uwo pwa mwala pomadzi ati kodi chochitika ndi chani winaso pwa uli pa mutu ndi chifukwatu ine zautola nkhani ndi ayi ndithu penabe zoti ndinalephera sukulu sindimadandaula kwenikweni mwina nkutheka ndikadapitiza sukulu ngati inu nkutheka ndikanadzakhala ntola nkhani ndipo nkutheka mwinanso bwezi ndikuvutika ngati mmene atola nkhani akuvutikira pano kugendedwa nkhani zoti sizikwakhudza kufera zaeni lokotuwa cha akumapereka mahalawansi akumati kaya chani kaya awa atola nkhani wamayeneranso kuti mu nthawi imeneyi ya kampeni adzilandira nawo ndalama za lisikizo chifukwa makono akamapita ku misonkhano akumakhala kuti akuyika miyoyo yawo pachiswe adzilandira nawo lisiki kaya mukuti likisi mwina adzitha kugula zipeya za mthuthuthu kuti anthu akayamba zomagendana ku misonkhano azikhala kuti basi ndiotetezedwa mmutu mwawo ndi chipewa cha njingacho pano pamene adzadzi atuluka ndikanakonda onse makosana amene akuchita za ndalewa akadatulukiranso onse tsiku lina kudzapangitsa msonkhano pamodzi onse kudzadzudzula zipolowe zimene anyamata awo akuchita taganizana chimwene chinsonkhano kumene olankhulo ake ndikudzakhala adzadzi kenaka ochatsika kenaka bebe kenakanso osalima kandi mwanji wa dzonziwa mwanji wa kweni ndiyena ambiri taganizani onse ndikumalangiza otsatirawo kuti anthu fende amodzi tikusiyana mipingo yotsatira inde komatu tisanakhala mipingo ndife manyasa ndithu ndikukhupira kuti anyamata awo amimbabulala zawo ngati timatuza aja akhoze kupeza polekera zawo akumachita zija zomati ha kunoko taloka taloka basi palibe kuchita msonkhano aujaja koma tikapitiriza kukhala chete ndithu tikuwadzala achinyamata matama achinyamata omadzimva kuti ndi asilikali achinyamata omaopheza mapolisa achinyamata omati lero kugwidwa ndi mapolisa ndi zikwanje lero lomwe wina wake wa ndale wa nzeru zoperewera ndikulamula kuti atulutseni amenewo palibepo mlandu zipolowe zimene zikuvuta pakanali pano kwathu kuno ndife choti andale ena ake agwirizana kuti apangiza zipolowe ndale zopoyira kwambiri kumawatira tendo achinyamata osowa zochita achinyamata azidali zogawanikana ngati mitanda ya nsima mbare kumanka na nzuza anthu osalakwa kuopsa kwake tsopano achinyamata amene tawalekerera padzana paja kuti adzenda ndi zikwanje opanda kulangidwa lero ndiyawa kulimba mtima kumakatentha nyumba za anthu osalakwa ana osalakwawo limodzi ndi makolo awo ndikupsira momwemo makolo ndi mwana ndikutaya miyoyo achinyamata amenewa tsiku lina adzatiliza ife tomwe ena yamba kale pakadali pano kupatsula mfuti akumayenda ndi mfuti tsiku lina lidzasanduka gulu la nkhondo ngati sitisamala ndipo tidzazunzika ngati mmene anzathu pa mpanyira pompa pakuzunzikira ndi zochifwamba zoyambitsidwa ndi magulu achinyamata I say ndipase madzi ndikomoke
tata ine wanu kuno kumuti ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi
Ife a Crazy Buses pamene tikupitira kukupatsani maulendo abwino kuyambira pa 1 May 2020 sitimaimaso ku Mbowe Filling Station ku Blantyre timanyamukira pa Old Shire Bus Lines ndipo ku Lilongwe kuyambira pa 1 May 2020 tidzinyamukira ndi kutsikira ku Gateway Moko Car nthawi zonyamukira basi ndi apa 7 mawa 1 koloko masana komaso 4 koloko madzulo mukafuna kudziwa zambiri taimbani fone pa nambala izi 086-780-355 Kabena 086-780-356 Crazy Buses Miles of smiles to your destination.